scope up 24 hours.
But how much did you get there is not fair.
Eh? Hiyo kama sielewi umesema nini?
Ukosema.
Sitaona hiyo chura baya hapa na ikata jua kuuliza chwali.
Uliza ingine ya kisungu.